tucike intege duhumure twifitiye umuregezi uwo ni wo tuneshe.